Mega Grace on Vuma FM, adult radio for the young at heart. 5 minutes before 6 o'clock. And this is Cutting Sugar Singing to Bamba Singing a Valley Sene. Bamba Singing a Valley Pamgubukalu, Suguluakung Vumel and Kulmena, Lamazo, Mafishani Sene. In Wadga Jeremiah, chapter 1, verse 19. Maya Ugulwa nawe kepa abaye guashula. Guguba ginawe, Usho Uchehova, Uguba Nigo Pule. Ngalua Bambe Lamaka, Manje, Amafishani. Uti opalayo bayagulwa nawe kepha abayigwahlula uthi impela ziyofika izinto ziyozamukulwa nawe ziyofika nezithe ziyozamukukhlasela bayovuka nabantu abayozamukulwa nawe kodwa into angayishoyo uthi noma sebefikile kabalwa nawe ngoba akasho ukuthi ngeke kwenzeke kufika izimpi zokulwa ziyofika zona impela kodwa into eqinisayo nenikeza ithembe ukuthi noma sebefikile bezolwa nawe kepha abayigwahlula hayi ngoba unamandla ngoba uneyikhwepha abayigwahlula ngoba uJehova unawe namhlanje kusele ngicela ukukhuluma nomuntu obhekene nezimpi ngicela ukukhuluma nomuntu namhlanje onezinto esingahambi kahle empilweni yakhe onokuhlaseleka kwahluka-hlukene lokho okuhlasela kuyofika impela kuyokuhlasela impela uyolwiswa impela kodwa noma kusuhlaseliwa ngeke kuze kukwahlule ngamanye amagama isimo obhekene naso ngeke sikunqobe ngoba uNkulunkulu usithembisile ukuthi uyakuba nathi uyena oyakusilwela uthi angeke kuze kukwahlule ngoba yena uNkulunkulu unawe ufikile uzokwaphula kulezo zinto obona zihlasela impilo yakho noma zingabonakala zinamandla kangakanani noma zingaqhamuka kuona wonke amakhona zempilo zizozama zona ukukulwisa kodwa into esimi ngayo angeke zisahlule noma zingaqhamuka zinkulu kangakanani zikhombisa ukusiqeda kodwa angeke zisiqede ngifuna ukusho njalo namhlanje qinido namhlanje uma isibindi wazi ukuthi leso simo sibonayo angeke sikwahlule leyo mpo oyibonayo empilweni yakho angeke ikuqede ngoba uNkulunkulu unawe usithembisile ezwini lakhe ukuthi yebo bayawukulwa nathi kodwa ngeke baze basahlule ngeke beze basinqobe ngoba yena uNkulunkulu unathi ngeke uzuhlule wena ngeke uzuqedwe ngeke uzufele simeni sakho uNkulunkulu uyakwaphula uNkulunkulu uyakuziveza kuwe uNkulunkulu othembekile ngakho hlala kuye unethemba ukuthi noma zingafika izimo kodwa azisikhona ukuphela kwami azisikhona ukuphela kwendaba yami zizofika nje zona kodwa angeke zingahlule angeke zinginqobe ngoba uNkulunkulu unami uyena ozongilwela uyena ozongiphula kulezi zimo engidlula kuzona. My name is Phumlani Nkwanyana. You are blessed, you are favored, and you are set apart. Good morning, Mega Grace Nation.